Asazukuluma ngama amaphilisi.
Ah, lama Xanax. Enwandla.
Imapha ama Xanax. Ngiba mapha ama Xanax nota. Number 1 uwe
uyangasolt
akwami.
Yini lento?
Ayifuni wena
ukuthi yini lento? Yini? Okay, yini? Ngena ku live ubabuza.
Letha ngizobakhombisa, letha ngibakhombise, letha ngibakhombise. Letha.
Yini lento?
Ama Xanax lapho palwe Xanax labu. Palwe Xanax.
Okay, uyithola
laphi? Ukubalwe Xanax. Ayifuni wena ukuthi ngithenge.
Awungasho.
Awuniki imali yokuthenga lento.
Anginiki imali, awusungcosi yami hawo.
Awu, manje ufunani kwami? Ufunani?
Mele nginiki imali.
Manje ufunani
kwami? Hayi, akusiko kwakho kinalona. Kuqaleni Lord la.
Phuma kwami.
Yazi ngize ngani?
Anginandaba ukuthi uze ngani.
Last month bonga khona ubhadala rent ngakugayitawo. So letawo ngikunye lona, buthi ukhona ukubhadala rent la. Unele manje
ngine publish
bona manje
fonela uphablisher uangisho la mele ufonela uzwele umtshele lento
ngikufuna fonela iphablisher yakho
fonela uzwele umtshele lento ngitshela
yona uyenze nini unama speciswe
uyangijwayela mfana
ana
fana uyangijwayela
wa ungangena abantu ama speciswe wakhe
uyangijwayela
umsonko kaskala
That's why. Unengcosi
ekudala awubhelele maponisa mfana cause
unengcosi
what am I chief for yeah fonela my chief cause now this note awangharasa ha
ngiyaharasa
you are harassing me
let me tell you something mazo hamukhulu ungikhuluma kabi ebantwini ngeke wazi ukuthi mina ngizoweza
ngiyimele
lento oyikhulumayo
uyangharasa
ngiyimele lo
ngiyimela angeke ufike wenze
unengcosi ziphi ingcosi zakho
ezakho ziphi
anginazo anginazo
mina ngimali yami ke ngininike imali yami
imali yakho
eyi imali yami uma ngitshele ngokuthi ngizothi ezakho ziphi
anginangcosi
anginangcosi nezithu ke
because you're not responsible
uzenzeleni
ingcosi
ngizenzele
wena
uzenzele wena
ungasitshele
ngoba anama ngibuzi ngengcosi zama
sinakekele ingcosi zakho
say out yami
uzinakekele iyekele lama drugs owazayo
out
lelini oyizayo
zama sinakekele ingcosi awungithengele iphilisi ungithengele iphilisi
wena
ngiyongibona ngidla iphilisi wena
udla iphilisi
ngiyongibona I'm not going to be able to do it. I have no business to
deal with you.
Hamba
no. Uzowayeka.
No, hamba manje.
Uzowayeka.
No, angifuni ukwentertain into zakho. Ukhulume it's enough. Dala ukhuluma kuma internet. Yeah, mina ngikhuluma ka one.
Ukhulume ngani?
Ukhuluma ka one kwazwakala.
I think it's 10.
Ukhulume ka one.
Ah ah. Kwazwakala ngoba ukhuluma manga.
Ngikhulume ka one.
Ukhuluma manga. Ngithi ngitshele.
Hamba utshela abantu ku podcast.
Wena hamba. Because
I used to ukhuluma yonke into ku podcast.
Bakuzile, bakuzile
ukuthi ungitshela live phambi kwakho. Uphila nawe every day.
Wena, wena, wena. I'm going to go to the house.
He's suffering from depression. I drink cold today.
Landa leyo baseball bat.
ungasolta kwami uinvade private property. Wena wokuma live utshela abantu ukuthi ba invade private. Ngikukhuluma nawe.
Mara asiyeke nelini.
Ah,
ngikhuluma naye. Mdala.
Awuzange kuboye iQ. Aboye iQ umzonko ongahlangene nawe. Iyawuthi ezisibani umzonko ongahlangene nawe. Ilina ngivuzeli wena amakhini yami. Responsible kubani?
Eh? Sorry, uthini anguza?
Singabili izandla. I never get the next note amina.
Angazi ngishaye umuntu.
I never get the next note. It doesn't matter, ayikho into ozongenza yona. Mina
ngifuna ukuyilungisa ilento kamakwa yokuthatha la
mali. Mina ngifuna ukulungisani.
Awubheke.
Ulungisani.
Ngenzani?
No, tabo kula wentsanga, nya ngizotshela uwe ukuthi intsango ngizani. Angifundiswa uwentsango mina. Angifundisa ngintsango. Hawu, akusama phapho wakho lawa. Hawu. Phuma kimi no. No, taphuma kimi, phuma kimi. Phuma kimi, delete number yami, ungiblocke, uphume la ifini yami.
This is the last time I speak to you.
Hamba manje, hamba, no umnyango uvulekile. Hamba manje.
Lamadrugs
wadamba
wakubulala
yabona uhlezi ublame abantu ukuthi badla ama drugs
uwona ama drugs
sotsi bakho uthe manje usenzo
ukhula
utshwala wathi
sotsi
bakho
ngimtsothe kanjani
uthe sinzwe
kanjani
ngimangithini
ngimangibanja
ngimtsothe kanjani
nothi ungithinti
ngoba ngithinta
ungijwala
kanjani
ungijwala kanjani ukhuluma kabi
uthavile
uthavile
Yini?
Notha hamba.
Wenzani? Uzongenzani?
Notha
hamba. Uzongenzani?
Notha hamba.
Uzongenzani?
Uzongenzani? Notha
ngicela uphume.
Uzongenzani?
Phume.
Uzongenzani? Wawa usukumele.
Hamba.
Wawa usukumele
because usemzini wami ngitshela amasinga.
Eh, ngibhadela imali.
Uthi ngibhadela.
Ngibhadela
imali yami le.
Imali yakho.
Yaba.
Yakho.
Imali yami ukuthi akuthuwe wenza
amasinga
engawasayinela.
Akwasayina
ngamasinga. Mina notha
manje ngitshela. Fonela usenze manje.
Ayiki into sasongitshela yona manje.
Fonela usenze
manje. Ngifoni yami.
Ubani osana
Ayikho
usazongena manje.
Ubani
osana masipitsi? Ubani osana
masipitsi? Uwe. Asimi. Usenze utshelwe yimi nokuthi uwe ofusayina ama speech sheets in secret.
Ngiwasayina kanjani? Ngiwasayina kanjani?
Uniswe yimi.
Ngiwasayina kanjani ama speech sheets wakhe?
Ngizongitshela umsana.
Uyithola kuphi le yodo?
Ngiyithwale ku publisher ke mawungazi ukuthi
kunenkinga ku publisher. Ubani publisher?
So awazi wena publisher ukuthi yini manje.
Ushiye. Ushiye publisher.
Mina share publishing.
Ithingi tshela ukuthi publisher
akasenzo. Mina share publishing.
I publisher akasenzo iBarabeng Entertainment ibaliwe
la. Uhambe, phuma uhambe.
Ah, angiyindawo.
Phuma uvaye.
Angiyindawo.
Angiyindawo.
Angiyindawo. Ngikhulumile noZweli ngathi
uyanginyela
in a comfortable manner.
Yabona if boy out as story side, bozobuhlela endlini uthi eyazi khuluma ngabe uyasazi story side. So yini ekuletha la?
Ngifuna ukuchisisa leli.
Ngoba guilt.
No, not guilt.
Guilty
for what?
Guilty.
Guilty for what?
Yabona mina ngabe bengazi story sami. Nye kubona uNkosi agijimisa uwe MT emuva athi hey, chithilini what what because he knows ukuthi hey, me I'm clean.
Wena ufuna mina. Ngikufundisa lini wena?
Ufuna mina.
Ngikufundisa lini?
Ifuzwa ngomphimbo kabani wakho? Owakho lo mphimbo lo
uyahlanyisa mfana.
Lo mphimbo
kuzini
wakho na.
Yekeni lini
mfana?
You are trying to build something namajita ubizi.
Mina ngifuna okungokwami ukuthathile sinike ngakwazi.
Ngitshela
amasimba.
Ngitshela lutho kuwe.
Ngitshela amasimba manje.
Ngithatheleni, ngithatheleni. Wawungeni.
Imali yami.
Kuphi?
Uma silichithwe dadathi bengawazi. Wena wathi mina ngifonela usenzo angibhadali 750,000
ngoba yani
sokhohle ukuthi
ngizwa kanjani nini 750,000 yani 750,000 yani ngitshele ngitshele no tell me
no cha singitshele yabo njengoba ukuthi umuntu
umnika
enough road angicinge live yami live
uyazimoshela
he said give a man a long rope to hang himself
yeah.
And ironically kiyeno hengile nkali a long rope yona
rabathi bayena
uzengile
mina ngishaba angifani nawe
Yeah, I'm telling Nix, no Taman. No Taman, and you're telling Nix, and I'm fooling it. And I'm telling you,
we are pig.
I think those on jelly. Mind, I say, in those on jelly. Yeah, scares a hamba, the Homer.
Ungrateful person.
Hamba.
Ungrateful person.
Hamba. If you are ungrateful, hamba.
No, I'm telling you.
Hamba. Of course, you are no good to what keep you for Nam in your first day.
Hey,
you
are not a bad one. Keep your first day.
Yes, God is in those ends. I
keep on your first
day.
I will tell you now.
Long challenge petrol ya kongena mina ngitshe start uzela ngitshe start uzela wena ama police awubani uthi owafaye ku live manager yakule hotel ubani uthi owafaye ku live izinto zenze bantwini wena ubani uthi uzenze kubo bese wena ufuni zenze kubo
angikhuluma ngale live ubani uthi
live mina ngiye kusobani ukhas na ukhuluma isitori sami
kohlayisobani
nakule ayizolo
ufaka
cause yeah
ubani uthi umfake
People need to know the truth.
Okay, mara ungayela.
Yami le phone, tengwe yimi.
So if you see someone doing something,
phone yami tengwe yimi la.
Why are you doing it?
Tengwe yimi le phone.
No, uyibeke esayidini, ubonile nawe ukuthi it is streaming live. You saw that. What I'm saying is that gents, you guys are together here. If you I'm appealing to you because maybe you're
Umantsango thule seyibuwa ntsango or what wa dile ntsango, ulibenzi uri yena na umantsango. Except uya better wena. Ngicela ukhume, phuma, phuma. Ah, yekela inkiwe, inkiwe akaza, inkiwe akaza ngakuwe. Yekela abantu basemzonkonko, uphume uhambe, hamba.
Hawu. Phuma
uhambe. So ringa ku live, dala ufaka abantu ku live. Dala ufaka abantu ku live.
You're abusing me.
Abantu
Puma,
Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Puma, Pu
don't.
Okay, then accept, accept, accept.
Who wants to
relax. Bro, we all know why you're a millionaire, motherfucker. Yo, we all know why no turns your fucking millionaire, bro. He child these niggas.
Yeah,
yeah,
yeah.
Yeah,
yeah,
yeah.
I'm going to go to the house. Sunwayo.
Fuck that nigga.
Oh.
Fuck that
nigga. Yeah, I'm going to fuck up live.
Fuck no tough. Authority these nuts.
Put tech. Don't tell him my mind. We millionaire. Uzolo moqeda. Njani hlezi usukela abantu ithi bekasukela usenzo wathi utshwala manje usukela lelo uthi zini akazi ukuthi asukele bani. Phelile intambo yokuzihenga manje.
Yes. This nigga is going through the holes, bro.
Thathi ifoni yami azoyilahlela niyomsuni wakhe. Msuni nje. Hawu. Ya usahlonyiwe, wasonyiwe, bayadla kawufela ngoba tota all of them. Ya bekumele simurile vele, ufuna
ukuthi
ngibizwanga. Hawu, awubizwanga kupropathy. Hawu.
This nigga just came here to fight. Because next thing, we'll see Murilo what say you.
If you're watching this live,
I'll save the live. Vele ngirekhodile ezinye izinto ne camera rekhodile yonke into ngirekhodile. Yeah. Yeah, we got everything.
It's recorded. It's posted.